yo, oh mama. Imani nina yo, ikiendi ya leo, Nyalego kipenzi, utavunja moyo wangu, oh mama. Imani nina yo, ikiendi ya leo, Nyalego kipenzi, utavunja moyo wangu, oh mama.
Kila mtu na wake, Nyalego mama. comer.